masibhale i-arithmetic sequence, mhlawumbe i-arithmetic sequence sebhala ngokwehlobo le-general formula in general terms ngokubiza. Singakwazi mhlawumbe sikaze ngenani lokuqala sithi ngu-a ke ngoku, siza kongeza ud kwi-term yesibini nesithathu, njalo 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 njalo. Sizawufumana i-term yethu yesibini izawuba ngu-a plus d ke ngoku, a plus d. Yesithathu item ke ngoku songeza omnye uthi izawuba ngu-a plus 2d plus d ke ngoku. Siqhubekeka songeze ud, sihambe siyotsho ngoku, siyotsho kwi-nth term yethu, sequence yethu. Uzawuqaphela ngoku item yethu yokuqala ud asimongezanga. Kweyesibini item siye songeza ud kabini kanye. Kweyesithathu item songeza ud kabini. Nakwesine ke ngoku sakongeza ud kathathu, kwesihlanu kane, njalo njalo. Ndiyathemba niyayibona ngoku le pattern ilandelekayo ke ngoapha. Sizawenza loo nto side siyotsho ekugqibeleni, sizawuthi n plus a plus n thabatha 1 ke ngoku, ophindaphinde no-d. I-index yethu sawuthabatha u-1, siphindaphinde no-d difference yethu. Izawuba ngu-a n ke ngoku leyana item yethu ekugqibeleni. Into endifuna uyenza ke ngoku, ndifuna ubona izawuba yintoni ngo isum yayonke le arithmetic sequence yonke izawuba ngubani ke ngoku. Ibizwa yinto kuthiwa i-arithmetic series ke ngoku le nto, i-arithmetic series ke ngoku. Apho sidibanisa zonke i-terms kwi-arithmetic sequence. Kukho umahluko phakathi kwezinto zombini ke bantu bakuthi, ndifuna nje niyiqapheleleyo into. Sakwenza i-arithmetic series, sidibanisa zonke ii-terms eziku-arithmetic sequence, sifumane impendulo enye. Sayibiza s sub n zawuba yi-sum yayonke zonke za terms, a plus d plus a plus 2d a plus 2d plus, sahambe siyotsho ekugqibeleni ku-a plus n minus 1 ophindaphinde no-d. Okay, ndiza kwenza ngoku iqhinga elincinci nje ncinci apho ndizawubhala i-terms zokuqala ekugqibeleni nezokugqibela ekuqaleni ke ngoku. Ndizandibonisa uba ndenza kanjani. Ndizawuthi s sub n ndizawubhala yokuqala eyokugqibela i-term ke ngoku bayana. Lena ingu-a plus a n thabatha 1 ophindaphinde no-d, a plus n thabatha 1 ophindaphinde no-d plus ke ngoku esibini ke ngoku esibini item ke ngoku izawu a plus n thabatha 2 ophindaphinde no-d, esithathu ke ngoku sibe no-a plus n thabatha 3 ophindaphinde no-d ke ngoku. Siqhubeke siqhubeke sihambe siyotsho ngoku ekuqaleni utime yokuqala apho ngu-a ke ngoyitime yethu. Masidibanise ngoku ezi equations zombini sibone sizafumana ntoni. Kweli cala lasekhohlo sizafumana s sub n plus s sub n zaba ngu-2 s sub n equal to, siye kwicala lasekunene ke ngoku siye sibe no i-term yethu yokuqala, sawudibanisa ezimbini i-terms, a plus n minus 1 ophindaphindwe no-d zawuba ngu-2 a plus n thabatha 1 ophindaphindwe no-d. Siye kwi-term yethu yesibini ke ngoku sino a plus d plus a plus n thabatha 2 ophindaphindwe no-d zawuba ngu-2 a plus ud plus n thabatha 2 ophindaphinde no-d. Singakwazi uyibhala, masiyibhale ecaleni ke ngoku kwenze niyibone kakuhle. Saba no-d plus n minus 2 sasike sikhuphe i-common factor kade andithi 1d lwana. Sisikhuphe i-common factor yethu sizawuzidibanisa sibe no-n thabatha 2 plus 1 ophindaphinde no-d, izasinika loo nto n thabatha 1 phindaphindwe no-d. Eke i-term yethu esibini nayo ke ngoku izawuba ngu-2 a plus n 2 a plus n minus 1 uphindwe uphindwe no d. Okay. Masiye ngoku time yosithathu ngoku. Ndiyathemba nalapha ngoku niyayiqaphela ngoku ipattern evelayo ke ngoku am. Izaba ngu-2a. Nalapha kunyanzelekile nayo izaba ngu-n. Thabatha 1 uphinde uphinde no d ke ngoku. Ngenxa yento 2d plus n thabatha 3 uphinde uphinde no d. Sizawufumana u-n thabatha 1 uphinde uphinde no d. Sizawuqhubeka senze le nto sihambe siyojonga ngoku i-term yethu yegqibela i-nth term. Yilena ngoku yokugqibela i-term izaba ngu-2a plus n thabatha 1 uphinde uphinde kunye no d. Okay. Sinezi-terms ke ngoku esizibonayo 2a plus n minus 1 uphinde uphinde no d. Songezwe kangaphi? Siyenza kayi-n. Andithi sine-terms eziyi-n sizayenza ngoku kayi-n ke ngoku. Andithi siye saqala kwi-term yethu yokuqala, yesibini, yesithathu, sizawuthi siyotsho kwi-nth term ke ngoku, i-nth term. Siyakwazi uyibhala ngokutsha ngoku le nto. Siye sithi ke ngoku 2sn is equal to songeze ezi-terms, sidibanise ezi-terms n times ngoku, sothi n ophindwaphindwe no-2a. 2a plus n thabatha 1 ophindaphinde kunye no d. Ugqiba kwethe ngoku sibhale sn, subject of the formula. Sohlulahlula amacala amabini ngo 2 safana sn is equal to sizawuthi ngu n ophindaphindwe no 2a plus n thabatha 2 ophindaphindwe no d over 2 ke ngoku. Eke nanzo ke ngoku formula yethu ngoku i-general formula yethu ye-arithmetic sequence, arithmetic series ke ngoku. Sifane common difference yethu ngulaa d u-n ke ngoku i-index okanye singaphi ngoku ii-terms esizifunayo ke ngoku. Nanzo ke nizawukhumbula ngoku kule video iphelileyo bendiye ndathetha into yoba sibhale i-average ye-term yokuqala neyokugqibela ugqwethu siyiphindaphinde ngamanani we-terms, i-n terms ke ngoku. Lena into niyibonayo apho iyafana nale nto bendithethe ngayo ngoku kulaa series, kule video iphelileyo. Mandinikhumbuze laa formula bendiyibhalile bendiye ndafumana nayo de iye yangu-n, yayi-average ye-term yokuqala neyokugqibela yangu a plus a1 plus a n ohlulahlulwe ngo-2. Sifaka u-parenthesis ugqiba kwethu sayiphindaphinda ngo-n ke ngoku, i-number of terms ke ngoku. Ziyafana na ezinto ngoku? Ezinto ziyafana na, ziza kunika impendulo enye na. Lena uyayibona kulula gqitha uyikhumbule le term yokuqala nesibini ohlulahlulwe ngo-2 gqiba uyiphindaphinde nge-number of terms ke ngoku-n. Yho, ilula gqithi. Hayi, ndithi zi-n ke ngoku. Apha ke ngoku le yesibini i-formula ngoku senze ihlobo elithanda uba nzinyana kancinci. I-formula yethu ithanda uba nobunzinyana, akho lula uyiqaphela ncam. Masiyibone ngoku, sayibhala ngokutsha kwenzele siyibone uba ziyafana na ezi formula zimbini. Into esizayenza sizayibhala ngokutsha ngoku le formula yethu isemazantsi. Sn sizawuthi sn is equal to u-n ophinde ophinde u-2a nzamohlula ngoku ndithi ngu-a plus a plus n thabatha 1 ophinde ophinde no-d. Ndohlule nje u-2a ndawenza u-a no-a kwa ndohlulahlule ngo-2 ke ngoku. Okay, sifumana ntoni? Niyabona ke ngoku i-term yethu uqala ngu-a1 andithi ngu-a ziyafana. u-a1 ngu-a ke ngoku. Uyokugqibela i-term ngu-a sub n. Eyokugqibela i-term ngapha ngu-a plus n thabatha 1 ophinde ophinde no-d ngoku. Ziyafana ngoku, ibangela ngoku yonke ngoku la terms, zonke ezi terms yazibo, zonke ezi terms ibangela into yoba zi-average zi-term yokuqala neyokugqibela. Kodwa yini ubuxhakaxhaka obuninzi gqithi ke le formula yethu. lena ke ngoku iqala yokugqibela uyihlulahlula ngo-2 kwa uphindaphinde nge-number of terms zethu ngoku. Ziyafana ke ngoku ezi general formulas zoyi-2 ke ngoku.